Manu Dibango na nka wo ye Cameroon ni ya wajid ni pe ye e wo adwum to mu afi 1972 ena ni nyum bia e man di ni e hyeta wiase nyina na ye frɛ ni Saul Makosa wodi e ba montene so enunti enwum to fa baabi a ye frɛ no Afro Jazz wo jidi ni wo mu pa eyi ɛni sɛ fofia ntoata yadeɛ coronavirus ɛtimi ɛde papa yi akwa asamadoɔ no wonya mfie adwi wɔtwe ɛnsia 86 years abanobɔ a ɛba no ɛkyerɛ sɛ asɛm no ɛsi wɔ asopiti baako ya ɛwɔ Paris, France manmu na wokɔ papa yi Facebook page ya ɛyɛ abɛɛfo ntintanfidie yi bia na yɛtwerɛ nsɛm no gu hɔ nom a ɛkyerɛ sɛ yɛ nokorɛ ɛsɛ wahwere no nkwa na afei nso ɛyɛ coronavirus yadeɛ deɛ afue yi ɛna ɛtumi akum papa yi ɛwɔ mu sɛ ɛyie ho nhyɛyɛ no anya mɛto dwadeɛ nanso France manmu ya wo wura yi ahwere no nkwa no coronavirus yadeɛ no ama wo man no yatoto apom ɛde mmarakete ato hɔ nom a nnipa nkɔ no nnipa aba sɛ obibi wu ɛwɔ man no mu a yɛma obibia ɛma hɔ gye sɛ nnipa ne busuani a wɔbɛn no paa ɛno nti wɔwura Manu Dibango yɛ a wakɔyɛ wiase nyinaa ɛnipa a wagye dini ne nka amanaman so ɛfoɔ bɛpɛ sɛ wɔbɛtu kwan akɔ n'ayi ase no amhwɛ a coronavirus yadeɛ no ɛbɛma no akɔ akɔyɛ biribi a ɛwɔ hɔ Mfidie baako a yɛde bɔ nnwom yɛ frɛ ne saxophone ɛyɛ ade a na Manu Dibango ɛtumi de di dwuma paa ɛyie sɛ wɔgye saa saxophone no na sɛ wɔde to Cameroon man no mu tete hɔnom anaso koraa sɛ amammerɛ ho nnwom a na ɛyɛ ade a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛberɛ bi mpo wɔtoo dwom bi a wɔde maa Cameroon man no bɔɔbɔ kuro kɛseɛ no ɛberɛ a na yɛrebɔ African Cup of Nations baako na ɛnam soɔ mpo ɛma DJs ahodoɔ ya ɛwɔ New York City ɛfa ya na wɔtaa ɛbɔ saa adwuma no